me come and give me some money. I go and achi ipala tobo. Job sinka kalia. Amen. Na. Asina. Akulo fo be kiri mum. Anje na mamu na nke ma tutu lo nwotale ndi bem. Ve. Iwo ala to lo ba tobo. Na. Nya malu be. Na. I'm going to go to the house.
I'm not going to be able to do it.
Anụ a na-arụ n'ọkụ.
Oh,